I can't
hurry. Me pon away.
I can't hurry. Mwendo wangu wa thamani toka zamani, mwingine simoni, wasiwasi wa nini? Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia. Kila mara napokwaza mpenzi, naumia, naumia.
Why?